Happy birthday, babe. I wish you all the best. I hope you want to see them now, I'm sure. So cool, Lila, ne? Una, nine. Una, ten. Una, 11. Una, 12. Una, 13. Una, 14.
Yay!
Kuleka ngizokuthengela igodi esikoleni nge-break as a present yakho.
Look, kama ipeti yakho namhlanje.
Babe, ubani lo?
Umzwa nje lo.
Umzwa lo kushelayo.
Yakho namhlanje uthathe naye imali as a present. Ubintombi yami abe ngiyakhipha selijikini likhini. Ngiyazi awasanda amawenza khona. Atom kathe lo mchita ungenamali.
Isani, ungakhulumi namanje. Nami ngisazopopa ngibe nemali. Wena uchoma imali abazali bakho.
Wena uchoma imali abazali bakho. Oh, komba banaye. Awuzokhulu ngabe namali. Fanele nabazali bakho.
Ngiyaxolisa Luthando. Kodwa ngibona sengathi ngisakwazi ukuba nawe. Sohle nginikeza 10 rand pho ngebhede yami. It's over between us. Bye-bye Luthando.
Emzwa, ungilinde.
Ilana angaqala khona ukuba iphanda. Ufuna ukuba nemali. Ufuna ukuba nemali ngoba ngifuna ukuthola cherry and bag. Kwakumele ngiqhamuke noplani. Ngiqhamuke nama-ideas ahlukahlukene ukuze ngikwazi ukwenza imali.
Ngamandla mangani sacela oyedwa onenkinga aze ngaphambili onenkinga aze ngaphambili njengamanje sacela utshene abantu ukuthi ufunani and futhi ufuna mina ngikwenzeleni
Angikwazi ukuhamba kahle. Cela ungenze ngikwazi ukuhamba kahle.
Okay. Okay. Yethele marasasa. Waraska paroso sex. Oscar, osaparoso sex.
Bazalwane, awuzumnikelo bazalwane, awuzumnikelo bazalwane, awuzumnikelo bazalwane.
Hey, hey, koshinjila, koshin. Musela, Musela, ha, koshinjila, ha.
Yimani, yimani. Ngisanze ahendi, yimani manje. Ngisamila sebenze, ha.
Siba ngiyaxolisa babuskema abantu ngegama lakho baba ukuze ngithole imali. Ngishacela senze idilike Nkosi. Ngicela Nkosi unginike idea yokwenza imali. Ngeke ngiphinde baba ngiskema abantu ngegama lakho. Ngicela Nkosi.